Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 19 Gitugutu 2024 amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka muyashikirizwa na Dondo Jemba z'umutima afadikanije na Jifrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma kaze rero muyakurikire ingingo ashimikiye ko nizi zikurikira. Hari ubutumwa buhamagarira umurundi wese kuva hasi yifatanye n'abandi barundi biyamirize intwaro ibatwaza umukazo bwatanguye guhabwa abanyagihugu ku muhingamo w'uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 Gitugutu 2024. Ivy'ubwo ubutumwa muraza kuvyumva. Abanyeshure biga muri za kaminuza barageramiwe nabo nyene no kunyuruzwa. Iruhande ya Olivier Nshimirimana yayiga muri kaminuza y'u Burundi yanyurujwe mu ntango za kuno kwezi kwa Gitugutu. Hari uwundi munyeshure yitwa Benika Kunzi yayiga muri kaminuza yitirirwa ikiyaga Tanganyika nawe nyene yaraye aburiwe irengero. Abapolisi b'igihugu nabo baguma barasa abanyagihugu muri ndwi turimwo bibaye inshuro zibiri. Murakurikirana ivyaraye bibaye mu ntara ya Cibitoke hamwe n'ivyaheruka kuba mu ntara ya Muyinga. Mu mpera z'ano makuru muza gukurikirana ico bamwe n'abandi bashikiriza ijambo ryashikirijwe n'injungu Rudoviko rwa Gasore yaharaniye intahe yo kwikukira ku Burundi. Mu kanya gato nido nido ryano makuru.
Iyi muri ko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Oya, ibintu biteye isoni. Kubona abantu bariko baricwa bunyamaswa, abantu bariko baricwa n'impene. N'impene yamara n'ikizicwa nk'uko abantu bariko baricwa. Oya, oyayi, oya, bitegeza guhagarara. Ataruko naho umugambwe CNDD-FDD utubwize ukuri. Nimba ukeneye intambara batubwire, kandi burya baca umugani mu Kirundi bati utazi umutawunyaka. Bashobora kwibaza yuko Abarundi yuko ari injiji, bashobora kwibaza yuko Abarundi ataco bashoboye atavyo babona, ariko babe baripanga kandi babe baritegura umwanya wariwe wese. Ntamwe ashobora kubyihanganira ibi bintu, nta n'umwe ashobora kwihanganira bino bintu. Nibibaho, ubwicanyi bw'abendanse mu Burundi biteza guhagarara. Aba bantu bariko baricwa bunyamaswa biteza guhagarara. Byanga byakunda, namwe ashobora kubyihanganira sivupe? Nta n'umwe ashobora kubyihanganira sivupe? Ibiri sivyo, urashobora gufata umuntu naho yoba yagira icaha mushikiza imbere y'ubutungane, ariko kizire kwihanira, kizire kwihanira.
None tuzokira gute? Mushakimana irizirinde kuturimbura iza n'abandi bashaje. Nimusome mu ijambo ry'Imana handitse ngo mwabungere babimwe. Abantu rero bacavuga ngo ni bapasitori ngo ni bapapiri, sivyo sibo gusa. Umuntu wese afise abarongoye n'umwungere, mwabungere babimwe. Intama zanje mwazishwiraga ija kuzegeranya, mwebwe nzobirukana nzanabungere basheza bandagirira intama zanje.
Nawe macakubiri bitwaza ku gihugu atamututsi azogitwara nyaruna. Abahutu bari buzuye ni benshi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku Mbahutu bariho. Ntihaze umuhutu yiyumva aze ahindure ibintu abatutsi amushyigikire, cyangwa umututsi yiyumva nahagarare nk'uko banye politiki bahagaze bakavuga bati nyaruna twemere dufite ariko dufasha abarundi icyo kintu rero abasende defebe nibakimenye nta vy'amacakubiri mu Burundi y'abahutu n'abatutsi n'abatwa bigihari umuharuzoza ukabihanga abanyagihugu bagahagurukira rimwe bagasitukana niyo nka ari uwo abahutu cyangwa abatutsi nta kizobuza ko sende defebe izokomoka icyo nibakimenye
ndasubiye kubaramutsa. Hari ubutumwa busaba buri murundi wese kudasigara inyuma mu kwerekana umubabaro abarundi bafise bwashikiriye n'uruganda rwa radio Haguruka. Hari ku muhingamo w'uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 Gitugutu 2024 abanyagihugu batari bake bakaba baburungikira uruganda rwa radio Haguruka bipfuza ko bamenyesha makuru bo bafasha gukurikirana ivyayo makuru ngo baguma babona nyuragirana ku mbuga hwaniro aho bipfuza kubwo butumwa buba impamo ngo kuko aho bageze abanyagihugu ngo bararusha cane mu buryo bwose. Ninete Nasi Mutoni niwe yakurikiranye ivyubwo butumwa abidushikirize.
Nkuko bamwe muri abanyagihugu imbere yo kurungikira ubwo butumwa uruganda rwa radio Haguruka bavuga, bamwe bagira bati ese Imana yo dutabara ibyo bintu bikaba iby'ukuri, abandi nabo bati turanyotewe ihinduka mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko turarembye. Ubwo butumwa baturungikiye batumenyesha yuko buri ko buhanahanwa ku mbuga zitandukanye bugira buti nduguruye twa mugina. Ubutumwa bwihutirwa ku murundi wese munyagihugu ahuri hose icyuri cyose isango giteka rirageze cyo kwerekana ko hageze ko duhagarika umubabaro tumaze mu gihe uvuye kugutwagwa nabi na bampemuke ndamuke. Twarapfuye duhagaze, twaratakaje agateka kacu, twaranyazwe ivyacu, twambugwa abacu, abandi bagirwa ibimuga, bene wacu bagorewe mu mabuye y'iminyororo y'akagenderezo, ntitugira iyo tuva naho tuja n'ibindi. Kwa gasore nabo bari kumwe iyo bagumana ubwoba, n'uyu munsi tuba tugicuranguzwa n'abazungu. Ndende yo nabo bari kumwe iyo bagira ubwoba, umushinge wa demokrasi ntiwari kuboneka. Nitwebwe bagwa gasore, nitwebwe bandadaye, isango giteka rirageze, ntusigare ntimusigare tugende. Ndugaye twa mugina. Inyuma yaho uruganda rwa radio Haguruka rwabonye ku rubuga rwa X rw'umuntu yitwa Wezi handitse ifitani isano n'ubwo butumwa abanyagihugu barungikiye uruganda rwa radio Haguruka. Kuri urwo rubuga naho handitse hati nduguruye twa mugina, amakuru turiko turonka dukura mu gisagara cya Bujumbura nko muri komine Ntahangwa, abanyagihugu boba bariko baratororokana ngo baje mu myiyerekano yo kuyamiriza intwaro y'agakinyizo ataco ishoboye ya Evariste Ndayishimiye Ndugaye twa mugina. Uruganda rwa radio Haguruka ruzobandanya rukurikirana iby'aya makuru.
Ninete Nasi Mutoni ndagushimiye. Haratabarizwa umusore yitwa Beni Gakunzi yabuzwe irengero nkuko tubisanga ku rubuga rwa Pacifique. Nini nahazwe arongo yishirahamwe Focode. Beni Gakunzi ngo ni umusore w'imyaka 25 avuka ku Musaga muri komine Muha mu gisagara cha Bujumbura, ngo ni no munyeshuri kuri kaminuza yitirirwa ikiyaga Tanganyika, Université du Lac Tanganyika mu Kinofunofu mu mwaka wa mbere wa jeni civil. Uwo musore ngo asanzwe aba mu muryango muri quartier Gatunguru, nta n'ivya politike abiwabo ngo bamuzimwe. Kuva kuwa gatatu uheze igenekerezo rya 16 Gitugutu 2024 ntawuzi irengero rya Beni Gakunzi. Abiwe baramurondeye mu njuti n'abagenzi barabura, bararondera mu busho bwose bashoboye gushikamwo naho nyene barabura. Abanyeshure biga muri za kaminuza barageramiwe nabo nyene n'ivyo kubanyuruza bakaburirwa irengero. Uwonde munyeshure wa kaminuza yaheruka kunyuruzwa kwigenekerezo rya kabiri gitugutu 2024 ni Olivier Nshimirimana wo kumutumba Bigoma zone Muyira komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Uwo nawe akaba yakwiga muri kaminuza y'Uburundi Centre Veterinaire muri campus iri mu gisagara ca Gitega kuri ISFA Institut Supérieur de Formation Agricole mu gisata bita TAL Technologie Alimentaire mu mwaka wa gatatu. Ubu nawe nyene gushika ubu ntarengera. Bamwe mu Barundi baguma bumva aya mabi yo kunyuruza abanyagihugu yimonogoje mu gihugu bavuga ko atawundi muti uhari atari ukuva hasi kw'Abarundi bakiyamiriza intwaro bagiriza kwariyo iyakora. Umunyagihugu bita Rushatsi muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke yaraye arashwe amasasu abiri mu muhogo n'umupolisi w'igihugu. Ivyo bikiganwa n'uyu munyagihugu ijwi ryiwe turikesha imbuga hwaniro.
Murio mwiri wafandi mga ego ama uini Rushatsi hajo kuraska nungu polisi kunjene nga aha Uganda harikuwa dogita alashkuru nungu polisi nga aha kwa niiga nungu polisi amurashe ugunjene nga aha hatubwandi kwa dogita yu harikuwa mga anga mga nungu polisi amurashe masuro abiri kwa dogita ni harikuwa mga anga mga umurasiye amurasiye kwa do kwa niiga akiwabaje mu isoko yego.
Uwundi mupolisi akorera aho mu ntara ya Cibitoke aremeza nawe nyene aya makuru akanavuga amazina y'umupolisi yarashe uwo munyagihugu. Umupolisi yarashe yitwa Musa Nkurunziza. Uwo mupolisi mugenzi wa Musa nawe nyene arigana uko vyagenze.
Mbeza ndababwiri do ni do tibuja vino keo ijo ambu ibu jumbura kumugoro oru na mwe umuna bugati lekache mkabari kuhisa masama anyo agachupa ngiye jesa anga Musa ya awolewe sandiki randi jicharilaha anu mwamuzi Musa ya awolewe kumabuga mchamba meshi vihini vikatara gulikagira guti ndamuja anahanu ndamuhanu wana mbugati Musa wewe raba wana wiwa hawe ingine iba angana labu na wewe inya kusigati ya kati ingine ingani wewe leka gushwana nuwa puhemuka kuhunota wanyo ugiriki wato kwegea wana wiwa hawe wasige mungorani wana wa mamu ara andahira andahiye chene handiji chela ndi itekileleta uni mkapurare shifara muhanura ati ingwino wabari viri kwa nyikuli barabari amubwira ati we wakizetse twereje Musa na muzi cyenda cyentekereza ntekereje acara agenda managiye ariruka inyuma y'ihi yase mbona hageze saa taraza agira ngo yatashe inyuma y'amasaha abiri jewe na subiye mu ikambi nibere muri patrol ndagiye n'umu muntu nerefona ati buge ari umupolisi arashe umuntu wo mu Cibitoke ati kandi nimwo bayi mwati cyanatanguye kwiruka ko natanguye kwiruka kuri iyo nkoho cyane telefona chef d'antenne wo mu Gasei ndamu telefona ndamubwira ibyo ari byo mbwa acara telefona teba umupolisi yarashe umuntu wo mu Cibitoke kimugana nawe nyine bamuhondaguye baramuhondagura bamugirira nawe nkoho ndayireka ipe nawe ndiko ndaraba ingene tumujana ku bitaro nawe nyine yamerewe nabi te zabayuko cyabayuko ntakundi karabaye urumva nyine ni Musa Nkurunziza muyizi muramuzi rero amaraso yiwe atagomba kumurara mu mubiri nuko bigenda Musa karabaye kweri yego uwo muntu ntarapfa yamurase mu izosi ntarapfa shaha mbwana uko bigenda kose murabizi ma per me va da loro. Non mi viene in luce sali, ma qui chi vive la vocalis. Go, sali in zucco. Ucuno tu in samara, poi tu canuano tu yoga. Ma da loro cavalli. Bash, ngora ni kwe, sali in zucco. Musa. Candida, vai massa. Controllo il team, ma è una sahira. Cugeta sahina di mukaba, ancora. Yata tua acqua. Ngora ne cavis. Nico. Geni tangira carolero, nai muri patrui. Mizanio rohe, non ho una watari ne cucazzi, a cazzi, yariko carica hezi. Irahere la hega, vanyakuba.
Ivyo vyaraye bibaye mu gihe muri ndwi nyene muri komine n'intara ya Muyinga ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 gitugutu 2024 umupolisi kazi yitwa Goderieve ininahazwe yarashe umunyagihugu wo mu gatonga ati aca aracikana abanyagihugu baca baka inkoho uwo mupolisi kazi inyuma yo gukubitwa n'abanyagihugu biturutse kuri iryo bara umwe mu bapolisi yavuye atanga ubutumwa kuri bagenzi we ko abapolisi bategerezwa kwica abanyagihugu uko vyogenda kose kuri kire uko uwo mupolisi abwira bagenzi we
bo ukuntu vyagenze urumva twitwe turi muri PCR cyaba dutelefone batubwira ati ngo hari umupolisi ngo arashe umuntu rero tugiye turasanga na mupolisi kukarigara kukarigara ya murasiye ko umupolisi nawe ne ewa abisaho arinze cyane gose kubona nyine nuko ameze ariko uwo yarashoye yamaze gufa kandi nkoho ni nkoho yoyo bamaze kuyitwara urumva naka karigara turiko nta muntu numwe ahari bose bahunze bose banyitse bose bagiye kwere nahi Muyinga mu gatongati amagatonga tikwini hiba arijije kugwa kabisa abantu abasivye no kubica no kubarinda mura mwishwanje kuko ko natwebwe urya se ibintu cyita bajya gukora dukora ko natwe urya magira batumare shimo kubara sanda kenda mana
abanyagihugu bakurikirana iyi ngendo y'abapolisi yo kurasira ubusa abanyagihugu bamenyesha kwivyo biba mu gihugu kitakigira uwutanga amategeko meza ngo aheze akurikizwe mu gihe bimeze gutyo abanyagihugu ngo bategerezwa kuva hasi bakagwanira agateka kawo dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duca dutandukira igice ca kabiri cano makuru
haguruka barundi humuragihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatotezi ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragihugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikagira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze nabandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
Nkuko mwajumvise mu ncamake, uyu ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro gira ico ubivuze ko catunganijwe na Jeanette Kamikazi, aho bamwe n'abandi bagira ico bashikirije kubiri mu ijambo rya Gwa Gasore yavuze mu 1961 inyuma y'intsinzi y'amatora yashikanye Burundi kukwikukira araheze imyaka 63 abishikirije tugikurikirana.
Gatatu gitugutu umwaka w'2024 abarundi bari butse imyaka 63 iheze incungu yo kwikukira umugano wa Rudoviko Gwa Gasore yarondereye Burundi ntahe yo kwikukira agandaguwe. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi bikaba byabaye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 gitugutu umwaka w'2024. Ibirori byo kumwibuka byatanguriye kugushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi wavugizo mu gisagara cha Bujumbura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari we yari ku isonga muri ivyo birori hamwe n'umukenyezi wiwe n'abandi bategetsi batandukanye. Inyuma yo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa haciye hakurikira igisabisho cabereye muri Katedrale Regina Mundi ahari hitavye n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abakuru mu nzego z'umutekano no kwivuna abana. Hakaba hari kandi n'abo mu muryango w'umuhisi Gwa Gasore Rui. Mu kiganiro giricu bivuze ko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 gitugutu umwaka w'2024 washimye kugaruka kuri uwo munsi wo kwikukira, tukaza guha ijambo bamwe n'abandi kugira ngo bagire ico babivuze ko. Jeanette Kamikazi ni jewe ngoma ndabashikirize kino kiganiro nk'abandi ko mfashwa na Obe Felix Irankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Munkundire rero banze ndabaramutse ndabahe n'ikaze ryo kugikurikira.
Tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni Burundi atigwa atigwa urashikirizwa intahe yabo yuko gikukiye ko mama shiba nubo mu gihugu cyose kuri uyu munsi wa gahi
ijambo ryiwe ahejeje gutsinda amatora Gwa Gasore Rui yashikirije ijambo rinywanisha abari bahejeje gutsinda n'abari bahejeje gutsindwa ku Burundi bubakeneye bose. Ntiyibagiye gushikiriza ko leta yiwe ifite intumbero yo gutsimbataza ubumwe bw'abarundi, kugwanya abigenza nabi, abanyuruza n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu. Abo nabo akaba yabita imihimbiri, ibisuma n'abambuzi. Dukurikire agace gatoya k'ijambo rya Gwa Gasore.
Murarangije gutora, muratoreye u Burundi abanyu bazobuyobora. Uyu munsi ipona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinzi uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nkuko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze ukwiheza ibibazo byerekeye Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba ubuteza imbere abato bato n'abakene hari byerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
mu nkuka ya misa yaherejwe na patiri mukuru wa paruwase katedrale Regina Mundi yahamagariye indongozi kugera ikirenge mu cumugano wa Rodoviko kwa Gasore hamwe n'abandi bitangiye igihugu patiri Fupi Felix akaba yasiguye ko mu kugendera mu makanda y'abitangiye Burundi indongozi zitovyishoboza zitarongowe n'Imana dukurikire patiri Fupi Felix ni patiri mukuru wa katedrale Regina Mundi
mukuzirikana twibuka umugano wa Rudoviko kwa Gasore dushima ivyiza yakoze imigambi myiza yarafitiye u Burundi uyu munsi umuhamagaro n'uyuhe nuwo kuza ku isoko ngo tuvome amajambo y'ubuzima maze ako gazutanze imbere mu kubaka u Burundi duheze tubandanye ivyo vyiza bakoze duheze dusumbirize dushitse aho bari niho bohimbagwa n'ivyo bakoze kuko ababakurikiye bariko bakora byiza bariko bakora ivyukuri ariko ntibo bishobora batavomye isoko y'ubuzima ndabatumirire tutangarire tuzirikane iteka twatewe ryo kwitwa abana b'Imana tuzirikane ivyo bintu iteka dufite tumenye aho tuza kuvoma amajambo y'ubuzima tumaze guhaga tumaze kuronka iryo jambo turonka bwa bwitonzi maze tugashobora kugendera mu muco kuko ijambo ry'Imana ni umuco Yesu aduhamagarira guhinduka kugira ngo dukore ibyiza dukire
gutandukanye y'abarundi ntibabona kumwe ingene bamwe nabandi bafata iragijyanya kwigendera kwa Gasore mu mugambwe MSD babona ko ibirori bitunganywa n'abategetsi b'igihugu ataco bimaze ngo kuko uko igihugu kirongo uno munsi ngo bigaragaza ko ataragijya kwa Gasore ririmwo nkuko bisigurwa n'umuvugizi w'umugambwe MSD akamenyesha ko iragijya kwa Gasore ritazokwigera rizimangana kubariho n'abataravuka nayo ngo intahe yo kwikukira yapfuye azira ngo naho yabonetse abarundi ntibayibayemo nkuko kwa Gasore yavyifuza ngo kuko bamwe mu bategetsi n'imbonera kure baciye bahinduka abakoroni mu gutoteza abarundi dukurikire Epitase Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD
nivyo imyaka 63 irarangiye umuganwa Rudoviko kwa Gasore agandaguwe incungu yo kwikukira ku Burundi ubutwari bwaranze kwa Gasore ubukerebutsi n'ubushinga ntahe byamuranze mu kugwanira intahe yo kwikukira gushika n'uyu munsi hameze imyaka 63 ntiburazimangana mu mitima y'abarundi kandi ntibizokwigera buzimangana gushika no kubuzukuru n'abuzukuruza bacu, kuko ubwo butwari buzokwama bwibutsa Abarundi ingene igihugu cashoboye kwikukira, abakoloni bakatuvako, Abarundi bagakira zanamagi zanamasoro, Abarundi bagakira cha kimoko bakubitwa n'abazungu. Ariko rero iyo myaka 63 ishize, uwogarukana kwa gasore uno munsi yobabara ku rugero rutagira uko rungana, kuko bwa bwigenge yagwanira kwa kwishira no kwizana yaharanira, ya ntahe yo kwikukira yarondera Abarundi twarayirose n'iby'abazungu baratuvako, mugabo duca turonka abakoloni b'Abarundi bene wacu, duca turonka badukubita ikimoko tuvukana abaribo bahinduka abakoloni. Murabona kuno munsi aba Barundi bene wacu bafukamye mu ndi gihugu. Izi mbonera kure uyu Evariste ndayishimiye, aba ba Reveriano ndi kuriyo nibo bonyene bafukamye mu nda igihugu, nibo bonyene bahindutse abakoloni, nibo baducumita batwibutsa uyu mubabaro udasanzwe kwa gasore yagize wo gushobora kugwanira iyi ntahe yo kwikukira.
No mu muhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'Abarundi MIJEB, Kiki Daniel Ngendakumana avugira uwo muhari, amenyesha ko ingorane n'ibibazo Abarundi bamaze igihe bacamwo ngo bikwiye gufasha Abarundi mu kwiyumvira imbono ya Rwagasore yo gusubiza agateka Abarundi bose atamwana n'ikinono. Dukurikire Kiki Daniel Ngendakumana avugira umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'Abarundi MIJEB.
Kuri genekezo ya 13 gitugutu abandi twese tuva tukagera abakuze n'abakiri bato atanu mwavuyemo, turamutse twibuka imyaka 63 iheze umugani atari umugani duvuka kwa gasore agandaguye ubunyamaswa. Iki si gihe cyo kumuririra kuko intwari ntipfa irasinzira, ahubwo ni gihe twiheza imbono yari afitiye Burundi n'Abarundi tukirimbura aho abamukoreye mu ngata bananiriwe. Muri kino gihe nyuma y'imyaka 63 iheza ajyanye koko kw'abagabo, Uburundi buri mukangaratete burakenye bitavugwa, amacakubiri yari yaye, ivyumviro vyo gukumirana n'inkonyabwoko vyarashinze imizi, inganda zaratikiye, abene Burundi ntibahigishanije guhamba ababo, urungano rw'ubu twavukiye dukurira mu mananiza y'ubuzima, agasho, agatotezo, ubuhungiro n'ihohoterwa ritagira izina nibyo bisigaye byishimikizwa mu gutwara. Ibi byose rero bidusubiza kwiyumvira no gutsimbataza imbono ya Rwagasore Ludoviko yo gusubiza agateka k'Abarundi bose atamwana n'ikimabono. Naho ku bijyanye n'uburongozi buhari, twibutsa ijambo ryiwe yavuze abwira Albert Mosi muri aya majambo ati: "Ndakumenyesha ko abo bose barenganya, abo bose barenganywa hazogera igihe bakiganzura intwaro izobima ibyo bafitiye uburenganzira, amahirwe ayandi makungu yo ku isi afise. Intwaro rero ni iyo bitewe bitebuke irahava, niko vyama bigenda nta kibuza."
Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bamenyesha ko Rwagasore yari araje gushinga no gushimisha abanyagihugu bari bamwizeye biciye mu matora y'ukuri. Nk'uko vyasiguwe na Marie Louise Baricako ahamagarira abategetsi kwisunga inyifato ya Rwagasore mu kubaka umushinge wo gukumira indyane zitandukanye Abarundi, ngo bagasubiza inkota mu gubati ngo niho Abarundi bazoshikira igihugu kinezereza bose atanya gupfa canke nyagukira. Kurikira Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme inamahoro.
Abarundi benshi bakunda igihugu baracababajwe n'urupfu giturumbuka rwatwaye umugano wa Ludoviko Rwagasore, bibaza ngo iyo atagenda n'ingoga ntankeka ko Burundi buba bugeze ku yindi ntambwe irenze cyane ahubwo uri uyu munsi. Umuhari n'amahoro ufashe kano kanya ngo wifatanye n'abo Barundi b'umutima bemeze igihagararo n'ubuhizi bw'uwo mwubahwa umuganwa Ludoviko Rwagasore yashoboye mu mwanya muto gutyo kumenyesha ko bishoboka guteza imbere igihugu abategetsi bashize umutima ku mbona kazoza ishize imbere abanyagihugu, ku migambi yo kunywanisha ku ndere y'agaciro no kwama bibuka gushikiriza ingene barangura ibyo bajejwe mushamake mu biganiro dukunda kugira kuri Ludoviko Rwagasore rimwe mu majambo meza menshi yavuze twamatwibuka nire muzoturabira kubyo twaranguye nimwashima natwe tuzohimbagwa aho yavuga ko icari kimuraje ishinga kurusha ibindi byose kwari gushimisha abanyagihugu bari bahejeje kumwizera biciye mu matora agaheza akubaka bwa Burundi bose bashaka twagomba rero dusubire twifatanye n'abarundi mu mubabaro barimo duheze dufatireho akanya dutera kama barongozi b'igihugu tubasaba kwisubirako bakabona ko bazimiye insinzi yanyu iri mu butunzi bwa kajya kagwi gatoyi museruki ahubwo iri mu mahoro arama mu mutekano mu gutekanirwa no guhigwa kw'abarundi bose atawe bakuyemo ni mu isunga ry'amajambo ya Rwagasore aho bari bahejeje gutsinda amatora muzoba mushikiriye yanzira nyayo izobashoboza kurangura niteka y'amabanga mujejwe mwibuke rero ku mwakuza hazoba amatora mufate ibyanzira ya Rwagasore duhere ko twubaka umushinge w'iryo ragi yadusigiye tudasubira kuzimira ngo duhereze muri za ndyane zikunda kujana n'amatora mu gihugu cacu arundi twese isahirageze yo gusubiza inkota mu bwubati tukicarana kugira twumvikane dushire ku ruhande bidutandukanya kugeza aho twokwicana kazoza ku Burundi kare mu minwe yacu reka rero uwo mwanya wacu ntutujane kugira tubwire Burundi ca gihugu gisubije hamwe cunze ubumwe kirangwa n'amahoro iterambere n'amahirwe birama
iki ni kiganiro giricu bivuze ko gica hano kuri radio Haguruka buri wa gatandatu uno munsi turiko turavuga ibijyanye n'incungu y'ukwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore Rui yarondereye Burundi abatumire bakaba bariko baravuga ico biyumvira ku myaka 63 iheze iyo ncungu igandaguwe
radio Haguruka
ewe radio Haguruka
uracyaro wa mbere
Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo amenyesha ko kwibuka Rwagasore bikwiye kuba kajyo ko kuyumvira abarundi bose mu mitima bakamenya ko atatera mbere rishoboka mu gihe igihugu kitagira uburongozi bwiza agahamagarira abategetsi b'u Burundi gukunda igihugu bakagira intumbero bakareka kubandanya gusahura amatungo y'igihugu ngo hamwe no gushiraho ishure ryo kwigisha indongozi zo mu bisata bitandukanye dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme
kari kwa kabyo ko kwiyumvira umurundi wese mu mutima wiwe tukamenya neza yuko ataterambere rishoboka atariho uburongozi bwiza bukomeye nkuko yibuza ati atagira ubukuru nyabwo ntateka ntekane ntaterambere rihashoboka nibi tuvuga ngo by'imbono y'ibihumbi 1960 ntibushoboka uburongozi budakomeye mugaburavye abarongozi cyane cyane bo muri politike nyene babyifashemo inyuma yiwe gushikana benshi barahemukiye igihugu mu kugerageza kwama bikunda bakomira abandi birazana n'ibintu by'intambara gushika n'ubu tukaba tutarabivamo twagira tubutsera abanyepolitike n'indongozi yuko abarongozi ubundi bukeneye mu bisanzwe ubundi ntibukeneye abanyepolitike umengo nta ntumbero nta vize bafise ubundi ntibukeneye abanyepolitike bama biyumvira amatora kubera abaziri bashaka kugabangana atakini mu mutwe ushama kiriyo umengo n'amatora ubundi ntibukeneye abanyepolitike bama birukinyuma amafaranga n'ubutegetsi gusa bama birukinyuma amafaranga batazi n'ubwo butegetsi icyo bubukoza abarundi ntibakeneye abanyepolitike byakisa abadandaza bamariko baradandaza abarundi ntibakeneye abanyepolitike bama minsi yose bakumira bagasangira imigambwe bagatinya guhayanwa ukamengo amarundira gusa kuguma ku butegetsi kwama ari ku butegetsi gusa ubwo butegetsi utazi n'ishusho y'umukoza gusa ari ukuvuga ati genda bwame ko ndabwame ko ucimiza abandi abarundi bakeneye abanyepolitike bakunda igihugu bafite intumbero bagikunda batirwa barasahura amatungo y'igihugu kibaza kwagezere yuko arundi bohindura ingendo agatanura in campagne agatanga isekeza rikomeye cyo kubisha abarundi yuko badahinduye ingendo ibyo gushaka bishobora kugenda akagiye turasaba kukorohoza aho n'ishuri cyo twakwita ecole de leadership et de gouvernance ishuri yigisha abategeka abakozi za kuruwa kubare yigisha abanyamigambwe na cyane cyane umugambo uri ku butegetsi
Mumugambwe MSD batera kama abarundi bose ko mu guhimbaza imyaka 63 ngo abarundi bari bakwiye gusubiza agatima ku kwitanga kwa Rwagasore ngo hanyuma bagaheza bagafatana mu nda ngo bagahaguruka bagaharanira ukwikukira nyakuri ngo kugira ngo abarundi ngo babeho batekaniwe nk'uko bavyifurizwa na Rwagasore kurikira Epitase Nshimirimana no muvugizi w'umugambwe MSD
muri kino gihe rero turiko turahimbaza imyaka 63 incungu y'ukwikukira Rwagasore agandaguye ni gihe ciza cuko abarundi dusubira gukubita agatima mpembero kugira ngo tugwanire ubu butwari tugwanire kukwikukira nyako Rwagasore yarondeye mugabo ntitugushikire ya mihimbiri baba suma n'abambuzi Rwagasore yavuga ko badafisi kibanza mu gihugu uno munsi nibo bifatiye igihugu mu ntoki naha barundi kugira ngo duhaguruke dufatane mu nda tugwanire kwikukira nyako twiyamirize izintwaro z'abasuma n'abambuzi n'imihimbiri Rwagasore mu byo yipfuza ntiyipfuza ku murundi azoburi gitoro nk'uko turiko turakibura uno munsi Rwagasore mu byo yipfuza ntiyipfuza ko hari umunyagihugu asubira kandi kugandagugwa nk'uko birirwa baragandagugwa uno munsi Rwagasore mu byo yipfuza kandi mu byo yagwanira ntiyashaka ko umurundi azosubira kurenganywa n'ubutungane Rwagasore mu byo yari yaragwaniye mu byatumye asesa amaraso yiwe kwari kugira ngo ntihagire umurundi asubira gutwagwa iziwe mugabo uno munsi ivyacu bitwagwa n'imbonerakure turorera uno munsi abacu baragandagugwa ntituronka n'uburenganzira bwo gushobora kubashingura uno munsi abacu bararenganywa bakangazwa tukangazwa tukimwa uburenganzira na bumwe mu bintu z'igihugu cyacu niho rero mvuga yuko gusubira guha agaciro irira gitwarazwe n'incungu Rwagasore nuko abarundi dufatana mu nda tugasubira guhaguruka tukabigwanira tukabiharanira gushika tubishikirie mugabo nagomba guha icyizere abarundi kuko bigenda kose hakiri habarundi b'umutima bishigwa rimenetse bazohaguruka bakagwanira iriragi n'ubu butwari Nubu bushinga ntahe twarazwe n'incungu yacu yo kwikukira
Nino kuri ako kamo ka Faustendi Kumana na Epitase Nshimirimana turangirije ko ikiganiro cuno munsi ndashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kugikurikirana ndashimiye nawe Be Felix Irankunda yatumye amajwi abashikira ahanje nkaba ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza tukazosubira mu kindi kiganiro nk'iki Imana ibishatse naho ubutaha
Iriyova nchuti zanje girubunyo nubutwari Igihugu Burundi 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 Iriyova nchuti zanje girubunyo nubutwari Igihugu Burundi Burundi Burundi
Janete Kamikazi na wewe ndagushimiye kuri ico kiganiro mwese mwariko murakurikirana ivyo twabateguriye ndabakengurukiye nsubiye no gushimira abitanze ngo amakuru n'ikiganiro biboneke ndashimiye nuwatumye amajwi ashobora kubashikira Imana igumi barinze nta joro ridaca mugumane umutima munda Uburundi buzoguma ari Burundi ababucuranguza babusanzeho kandi bazobusigaho ndabike banuye naho mu minsi iri imbere Imana ibishatse
Mbe ya mana ya masokuru
yagiye kwitabara kuyishure amasengesho yacu imana nayo akiyunga kuriyo kuko nabari kuvuga kuko nabari urindire igihe cyane
Haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.